suna jin yunwa sosai kuma wata rana ko abincin ma ba ma yi idan ban samu kuɗin da zan dafa musu ba.